Noneho Dinox mbazaniye umuhungu wanyu cya cyana kabisa ati naho badakora uzagende bagufotore. Mendi nawe ati na Ibra ari mu kazi. Ayo mashusho yagaragara cy'ubundi ntayinyiga guhuma mitima mibida. Abami ngo bari mu kazi, mumbabarire cyane. Murapfa iki mwa bahungu mwe?